Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Uyu munsi igenekerezo rya 18 ntwara nte 2022 iradio yanyu haguruka irumanije imyaka ibiri isamirana. Uruganda rwashimye kubashikiriza amakuru adasanzwe mu guhimbaza isabukuru yayo ya kabiri. Nkuko mubizi kuva mu mwaka w'2015 umuhisi Perezida Petero Nkurunziza n'umugambwe Senetete FTD bafashe ingingo yo kongera ikiringo kigira gatatu Petero Nkurunziza, kandi ibwirizwa shingiro ryari rihari itabimure kurira. Abarundi isinzi barahagurutse bariyamiriza iryo honyangwa ry'amategeko. Yamara abategetsi ba CNDD FDD baciye bakoresha ingufu birengagiza amategeko, birara mu banyagihugu bakoresheje igipolisi imbonerakure n'igendereza, eka na bamwe mu ntwaramiheto z'igihugu. Abanyagihugu batari bake barapfuye, abandi barapfungwa, abandi nabo baratabarahunga igihugu kuko bariko bahigwa n'ubutegetsi bw'igitugu bwa CNDD FDD. Abasirikare bamwe baciye bagerageza gusubiza mu buryo ibintu byasa n'ivyananira, ariko nta mahigwe bagize yo kubishikako. Amaradiyo yigenga atari make yaciye aturikwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD bwitwaje ko ariko akorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Petero Nkurunziza. Ayo maradiyo kuko atakorera ku gitsure c'ubutegetsi, abamenyesha makuru bayo baciye bomoka kuko bariko bahigwa. Gutyo uburenganzira bw'abanyagihugu bwo gushikiriza ivyiyumviro vyabo buba bunigiwe mu menshi. Muri ico gihe kitoroshe rero niho radiyo haguruka yavutse kuwa 18 ntwarane 2020 mu ntumbero yo kuguma yibutsa abarundi ko badakwiye kugira ubwoba imbere y'ubutegetsi bw'igikenye buba bushaka kubambura uburenganzira bwabo kugira bagume babuharanira. Amakuru yacu adasanzwe y'uyu munsi, imigwi itandukanye y'abarundi iratubwira ico radiyo haguruka imariye igihugu n'abanyagihugu. Baragira n'ico basaba abumviriza ibiganiro bose bica kuri radiyo haguruka. Amakuru muyashikirizwa na Jewe Dondo Dieu Mbazumutima Batikanije
na Janete Kamikazi,
tukaba turiko dufashwa mu buhinga bw'ivyuma na Justrene Manirakeze. Mu nkundire rero mbanze ndabaramutse abariko baratwumviriza bose. Nawe Janete Kamikazi ndakuramukije.
Nanje ndakuramukije Dondo Dieu Mbazumutima, ndaramukije n'abariko baratwumviriza bose.
Radio Haguruka, Haguruka Barundi tugwanira igihugu cyacu.
Janete Kamikazi yaganiriye n'abanyagihugu bo mu mihingo itandukanye. Reka tubwire ibyo yayaze nabo kubijanye n'isabukuru y'imyaka ibiri Radio Haguruka imaze ikora. Mbe Janete Kamikazi, abanyagihugu barashima canke baragaya ibikorwa vya Radio Haguruka? Boba basaba iki abumviriza ibiganiro vya Radio Haguruka?
Dondo Dieu Mbazumutima, urakoze kuri ivyo bibazo. Abanyagihugu bose twashoboye kuyaga rero barashima cyane ibikorwa bya Radio Haguruka, ushika bemeza ko atabikorwa Radio Haguruka ifise byo kunegura bihari. Abanyagihugu bemeye kuduha amajwi mu kuyacisha hano mu makuru yacu, twayahinduye kumvo z'umutekano wabo nk'uko babidusavye. Uwo munyagihugu arakeza Radio Haguruka akongera akayikengurukira ngo kuko yamiri hafi y'umunyagihugu ikamushikiriza ibijanye bijanye n'iby'abantu bicwa abanyuruzwa itunga ry'igihugu rinyuruzwa eka n'ibijanye n'ubuzima bwose bw'igihugu arashima kandi ko radio haguruka ikebura igahanura ndetse igakangurira abarundi guhaguruka kugira ngo bahabuze ubwigenge batakaje tumukurikire
Ene kono kwa da ukeza sajia gruka ya kiri imate igrakora anna kubijane nichono shima mwikoga imate kurangura nukulinda kinguruka chane kunu yama ili hafi dunia dihugu ika muto horeza yosi mchayinu mutino kiki hugu halichwa halanyuruzwa matunga reta kweshwa nari ika imchayinu mutino kiki hugu kiki hugu Eke gurukita cyane guko irakebura igahanura kandi igakabura abarundi guhaguruka kirashore kuhabuza ubwigenge batakaje ibyo bushana bitakaje kubera umugambwe uri ku mutegetsi utwaza umukazo umugambwe abantu nta neza biboneka yuko bafitiye igihugu cyacu rero njyewe nta bintu byo kunegura mbona ikiri nshyashya nk'uko ubundi imaze imyaka ibiri yonyine ikaba ishobora gukora ku bintu byose irajishinga umunyagihugu bivuga yuko ari ugukinguruka gusa ntacyo kunegura njyewe mbona n'ukuri yego
Naba banyagihugu nabo nyene barakenguruka ko radio haguruka ishikiriza abanyagihugu amakuru ubutegetsi butaba bushaka kwamenyekana eka barashima nabamenyesha makuru bitanga mu kubatohoreza makuru bagashikiriza amanyanga ubutegetsi bukora ikindi bashima nuko nabari mu nzego z'igihugu bumviriza ibivugwa na radio haguruka cyane cyane bakumva akamo abanyagihugu bacisha kuri radio haguruka ngo uyu munsi batagiraho bavugira abanyagihugu twaganira basaba abarundi kumviriza radio haguruka kumva kamo gacishwa kuri radio haguruka ngo bahaguruke bakize igihugu ngo badahagurutse igihugu kizogwa mu manga bagasaba kandi abumviriza radio haguruka utsinda ubwoba ngo bahaguruke bagwanye leta y'igikenye ngo kuko aha abanyagihugu bahagurutse ngo ntibashobora gutsindwa na leta ngo naho yoba yitwaje amanyama menshi
abumviriza radio haguruka ikinga basaba ukugira ikintu n'enye bakarinda bagahaguruka bakarwanya igihugu cyabo bikiri mu ntego zishoboka kuko iraboneka neza cyane ko gukoresha umuntu wa wenyine atacyo gishobora gutanga kugira igihugu bikire umugambo uri ku butegetsi wamaze kwinjirwamo n'agatima k'intambara ko gukoresha igikenye rero bidakunze ngo abarundi nabo bahaguruke bakoresheje ingufu imana yabahaye nta kido shoboka igihugu ntikizoguma kitari kijya mu manga rero n'ukuri ako kamo mwene wa masomo yatera abarundi nta kindi mbona nanjye nosaba abarundi nukumvira ako kamo nyine bagahaguruka bakarwana bibaye ngombwa bakafata umuheto inzira zose za politike izo z'ingwano ibiki bagasiga igihugu igihugu nticyabaye neco kandi batagitoye kitotakara kitoka mu manga murakoze
abumviriza radio haguruka cyane cyane abarundi jyewe kuvuga nco nabasaba nuko twokurikiza akamo radio haguruka yamara yaduteye ko guhaguruka tukarwanira igihugu cyacu dufatiye ukuntu igihugu cononekaye mu bisata byose by'igihugu mu byango z'igihugu ukuntu igihugu atakuntu cyifashe mu bya politike mu by'ubutunzi ukuntu abarundi ko tubona amagorwa atandukanye mu kwicwa bamwe banyurujwe bakabuza irengero inzira zikorwa hirya no hino mu gihugu ukuntu abandi duhangayitse inzara ubukene buduri ngarugata rero nk'uko radio haguruka yamye yaduteye akamo tuduhaguruke tukwanire igihugu cyacu twane uburenganzira bwacu nk'abenegihugu twari dukwiye kujya hamwe tugatsinda ubwoba nubwo bitoroshe tugahaguruka tukarwanira igihugu cyacu kuko nta leta n'imwe yigeze itsinda abanyagihugu rero twari dukwiye gutsinda ubwoba hanyuma tugahaguruka abanyagihugu bonyine tudashobora guhindurira murakoze
Navuganye n'umupfasoni Rosa Hakizimana yahoza ari umushingamateka ubakaba ari hanze y'igihugu nawe nyene arashima ibikorwa radio haguruka ikora tumutega amatwi
nugukeza iyo radio kuko kugira ngo iradio ishike kucishaka gushikako nuko abantu baheza bakayumva abari benshi bayumviriza kandi ikongera nayo gashobora gutsimbatara kuko mwe benshi batayumviriza ngo bagira icyo bayishikirije urumva ntitera imbere rero nukuyikeza kuko ishikanye imyaka ibiri iyo myaka ibiri ego ni mike mugabo ubundi mwanya si mike kuko urinze ushikana imyaka ibiri uri kurasamirana udahagaritse na rimwe ibiganiro nuko uba wakoze cyane ikibi cyerekana ko abarundi bakora cyane kugira ngo umurinde ushika aho ushobora gutanga ibiganiro bikumvikana mu mahanga urumva nk'ubu kabita muherereye mugabo je wiyondi ndi muri Canada aho muri hose jewe ndayironga iminsi yose cyo n'igikorwa kinini abo bantu rero bayumviriza baranezerwa cyane no kubona iradiyo haguruka isamirana rero jewe ndabakenje rwose nibashishikare izotera imbere kuruta nunga nitwagira imana tugasubira iwacu urumva aho izotera imbere cyane ko izoba ifise benshi cyane bayumviriza
abumviriza radio haguruka nabo nawe nyine abasaba guhaguruka ngo bakerekana ko bakeneye amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo ivyo vyose ngo bakabikora bafatanye mu nda dusubire dukurikire Rose Hakizimana
abumviriza radio haguruka icyo ndabasaba nuko bakumva katwi kahaguruka iryo jambo haguruka rivuga ko abarundi bakwiye gukura ubwoba bagaheza bakava hasi bagahaguruka kugira ubwoba afise bubavemo ashobore kugwanira iteka ryawo haguruka nicyo kivuga tuhagurutse rero nange ka duhagurukiye rimwe tuzoshika kucyo dushaka twebwe ntiduhaguruka mu kuvuga ngo tugiye kugwana mugabe tubwirizwa guhaguruka twese tukerekana ko dukeneye kuronga amahoro mu gihugu cyacu tukabyerekana twese turi kumwe atawe usigaye inyuma bose bakava mu mazu abandi bahunze bakagahunguka twabigiye inama tukavuga tuti uyu munsi abarundi bose turi ngaha dutegerezwa kuronga igihugu cyacu dutegerezwa kudakumigwa dutegerezwa gukora ibikorwa biteza imbere igihugu cyacu atakuvuga ngo wewe ngo iki gikorwa nukwiye gukora kuko umuntu wese akora igikorwa abona ashoboye kandi kikamuteza imbere icyo twirinda gukora ibikorwa bitabyonona ibyo rero si byo twebwe turimwo turi mu bikorwa byoteza imbere imiryango yacu byoteza imbere igihugu nicyo gituma rero tubwirizwa kubigwanira tugahaguruka tukabigwanira nk'ibyo byo kuvuga biti umuntu w'ikinga ntashika hanaha nibamuha inzira yaho yoca usanga ashaka gushika mu gisagara bamwereka inzira yiwe y'ikinga ibindi bihugu byose n'ibihugu biteye imbere amabwira akomeye cyane harimo abagendesha amapikipiki harimo abagendesha amakinga byogenda gute ngo imvire ya Bujumbura ikumigwe nk'amakinga n'amamoto rero radio haguruka irafise akazi ibyo byose ni ukubikurikirana kwamo iradio kw'amaradiyo niyateza imbere ibihugu
urakoze Jeannette Kamikazi kuri ivyo uhejeje kudushikiriza vyavuzwe n'abanyagihugu kuri uyu munsi radio haguruka ihimbaza isabukuru igira kabere itanguye gusamirana abandi bakengurukira radio haguruka n'abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi hamwe n'abaharanira agateka k'impunzi umushingwamanza Jean-Pierre Bigirimana umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Focode amenyesha ko radio haguruka ishikiriza amakuru adahengamiye ku butegetsi abarundi ngo bagumana inyota yo kuronka bene ayo makuru yigenga nawe nyene tumukurekere
icya mbere nagomba gukeza cyane radio haguruka ku myaka ibiri imaze isamirana imyaka ibiri imaze itanga amakuru atohojwe amakuru arimwo byinshi kumbure tutaba twaronse mu yandi maradio atandukanye ikindi nacho cyo tuma umuntu akeza radio haguruka nuko mu Burundi tuzi yuko ibinyamakuru vyigenga vyatotejwe bikirukanwa kubuye no musi ari bakimwamenyesha makuru bashobora gukora mu bwigenge bari mu gihugu cy'u Burundi rero yuko turonka ibindi binyamakuru namenyesha makuru bashobora kubwira abarundi biriko biraba ni kintu cyo gukenguruka n'umugambi mwiza nibaza yuko mwobandanya ivyo mukora ni vyiza cyane abarundi babanyotewe kumenya makuru yigenga amakuru adahengamiye ku butegetsi babuhari kuko no munsi kibazo nyamukuru kihari abarundi bari mu gihugu ntibafise uburenganzira bwo kwidegembya mu gushikiriza ivyiyumviro kenshi rusanga abamenyesha makuru bakorera hanze y'igihugu aribo bashobora gutanga amakuru ukwari atashobakuye ko shanka atashobongeye ko naho yoba ari amakuru adakuzwe n'ubutegetsi buhari ikindi nacu nuko kuva 2015 ubwigenge bw'ibimenyesha makuru mu Burundi bwaratoterwe kujya ama radio yigenga atari make yaturiwe abamenyesha makuru barahunga turazi yuko abamenyesha makuru amaze guhunga bakoze ibishoboka byose bagasubira kubandanya batanga amakuru mu bihe bidasanzwe mu buryo budasanzwe ariko turashima kandi ko ariho n'ibindi bimenyesha makuru byagiye biravuka kugira ngo bishobore kunganira ibyo bimenyesha makuru vyige na twadusanzwe tumenyereye radio haguruka rero ndayifurije gutera imbere nk'umuzinga babandanye batanga amakuru atohojwe mu buryo abarundi bashobora kubandanya bamenya ibiriko biraba bakiga igihe bikenewe kandi bakaronka aho bashobora gushikiriza ivyumviro kuko murazi yuko mwe na ya maradio yigenga ariyo kenshi akunda guha ijambo abarundi bose ataravye ubwoko ataravye aho begamiye mu vya politike cyane cyane atarinze kuraba yuko umuntu ivyo ari karashikiriza ari bikunzwe n'ubutegetsi buhari uno munsi ubutegetsi biboneka yuko bukoresha iterabwoba n'igikenye adacho bituma atabamenyesha makuru bigenga uno munsi bashobora gukora borohewe mu Burundi atani bimenyesha makuru byigenga kumbure bishobora no gukorera mu gihugu uno munsi
Leo Paulo Sharangabo itegera curongoye urunani CBDH vika ruharanira agateka kimpunzi arashima cyane ko radio haguruka iguma ikurikirana ibibazo by'impunzi z'abarundi ibitari bike bigatorego moti
ku ruhande rwacu nk'abaharanira agateka kimpunzi radio haguruka imyaka ibiri imaze isaramirana yarafashije cyane ibiganiro byayo byamye bifasha ni ibiganiro twagiye turakurikirana mbere ikagerageza igafasha impunzi ikaziha ijambo ijambo twebwe abahanga agateka kazo tukavuga tugasemerera ibintu byose rero byagiye biraba mu makambi y'impunzi radio haguruka yaragerageza ikavuga mu majambo make twovuga ko mwafashije cyane ibyagiye biramenyekana ibyagiye birashirwa habona niyo mpamvu rero twebwe ku ruhande rwacu dushima cyane ibyo radio haguruka yakoze muri iyi myaka ibiri maze isamirana mwakoze ibikora inka kandi tukabasaba ko mwabandanya kugira ngo impunzi zibandanye nazo nyine zishikiriza ibibazo byazo murazi ko zageze aho hotegwa kenshi mu myaka yahezaho ibyabera mu makambi y'impunzi bitigira bimenyekana uyu munsi rero kuba radio haguruka iri mu maradiyo asamirana byatumye ibibera mu makambi bimenyekana kuko murazi neza ko ahenshi amaradiyo yigenga cancana ari mu gihugu cy'u Burundi atamakuru ashikiriza usanga batinya bagatinya kuvuga ariko mwebwe mwagiye mushikiriza amakuru yizewe amakuru atarya umunwa bigatuma byinshi bigenda birahinduka
nayo abumviriza radio haguruka abasaba kuguma abumviriza ibiganiro byayo baterere ivyiyumviro kugira igihugu kizotebe kironke amahoro n'umutekano
Lero abumviriza radio haguruka cyane cyane ababari hanze y'igihugu mbere n'abari mu gihugu ahinitwa basaba kubandanya bayikurikirana kubandanya bayumviriza batera ibyumviro kumbure kugira ngo mu myaka iza igihugu cacu gitinde kibe mu haro n'umutekano cyane cyane ko ibibera yo bigenda biramenyekana biciye ku maradio asanzwe avuga ukuri atarya umunwa rero ko bizoza birabandanya bivugwa bimenyekana kumbure abategetsi b'Urundi bazotinda bikubita gashi ikindi tubasaba kandi no kubandanya bakurikirana iby'igihugu cyabo bashize hamwe n'abandi kugira ngo kumbure igihugu cyacu kizotinde kibe mu maro n'umutekano
nuwo yari Leopold Sharangabo icegera cy'urongoye urunani CBDH Afrika ruharanira agateka k'impunzi hari n'uwundi mugwi ukenguruka ibikorwa vya radio haguruka uwo nawo n'uw'abanyepolitiki Jeannette Kamikazi atubwire nabo iryo bagona kuri iyi sabukuru igira kabere ya radio haguruka
mu mugambwe MSD naho nyene barashima ibikorwa vya radio haguruka umuvugizi w'umugambwe MSD umushingantahe Peter Nshimirimana avuga kandi ko radio haguruka ihijambo abanyepolitike muri uwo mugambwe bamenyesha kandi ko banezerejwe nuko abamenyesha makuru ba radio haguruka barajwe ishinga n'ineza y'igihugu ngo kandi abanyagihugu benshi harimo n'aba MSD nabo nyene ngo bari mu barajwe ishinga nuko igihugu cokogorora abumviriza radio haguruka barasabwa n'uwo mugambwe kuza baracisha amakuru yabo kuri radio haguruka kugira ngo amenyekane ibibazo bitorega umuti ngo nibahaguruke kandi ngo bahangane n'intwaro ibatwari bacuritse ngo kugira ngo bayibuze kuguma babakorera amahano
kimfambere nagira ngo munkundire mbanze ndabakeze nongere ndabashimire kuba mushoboye kuba mumaze iyi myaka ibiri yose muri mu rugamba rudasanzwe bwo gufasha kwibutsa abarundi guhaguruka bakagwanira agateka kabo nukuri mwarakoze ibitari bike kandi murabo gukeza noneho n'izina mwitwa ariryo haguruka n'izina ridasanzwe rizokwama rikenewe haba uno munsi rizokenerwa ejo kandi rizokenerwa hirya y'ejo kuko hazokwama hakenewe ko umurundi ahaguruka muri iki canke kiriya kugira ngo abaze ubutegetsi kugira ngo abaze abategetsi kubiraba iby'igihugu ciwe byaba bibi canke byiza na cane cane ingene uwo munyagihugu yoshobora gutunganirizwa hanyuma twebwe mu mugambo MSD twakira neza ibikorwa byanyu kandi kukaba nkako turashima ko muhora muduha ijambo tugashobora kugira ico dushikirije canke duterereye ku bibazo bitandukanye bihanze Burundi n'abarundi kukaba nkako burya ibimenyesha makuru nijwi ry'imigwi itandukanye y'abarundi iyo mugabo biriko bikora ku neza y'umunyagihugu kubiraba mwebwe rero radio haguruka turabona ko mu byo mushikiriza murajwe ishinga n'ineza y'abanyagihugu turabona ko mu byo mushikiriza kandi murajwe ishinga n'ineza y'igihugu c'u Burundi byo rero ni navyo natwebwe muri MSD bituraje ishinga tukaba tubateye intege rero tubasaba kubandanya ntimucike intege turabizi ko ari urugamba rutoroshe turabizi ko ari igikorwa kigoye turanabizi kandi ko muhura n'intambamyi nyinshi ariko nimubandanye ntimucike intege nkuko twamaze kubibabwira kandi ikindi mwomenya nuko mutari mwenyene kuko inyuma yanyu hari isinzi ry'abandi barundi nabo nyene bari mu bikorwa bidasanzwe nk'ivyo kandi uko biri kose turabizi ko umunsi uri izina tuzotsinda ku barundi nabo bakurikirana ibiganiro byanyu ubwa mbere tubasaba kubandanya babafasha mu kubaha amakuru y'ibiba byabereye aho baherereye canke ibiba byababaye ko kugira ngo
mubishira habona mu ntumbero yo gusaba ko vyotorega umuntu hanyuma ikindi tubasaba nk'uko iradio yanyu idasiba kubivuga nuko batahura neza ko abarundi aribo bonye n'ubwabo bategerezwa guhaguruka bagatora inyishu y'ibibazo bimaze igihe bibahanze nta munyamahanga azohaguruka ngo ababarize ivyiwabo nta muntu numwe abaho azoza kugwana canke guharira canke guhangana n'iyi ntwaro ibatwari bacuritse mu gishingo ciwabo atari bo bonyene bahagurutse bakayikura ko ninacyo gituma tubasaba kwitaba kamo kanyu ko guhaguruka bakabaza bakabuza leta ya CNDD-FDD kwibandanya iriko irabakorera mabi n'amahano nkayimaze imyaka ibakorera murakoze
Ekana Jeremie Minani arongoye umugambwe RDB hamwe n'urunani ane arashima ko radio haguruka igumiganira n'abarundi ikabibutsa igikorwa bajejwe kwataru kuryama mu gihe igihugu kiriko kirazimangana arayikeza kandi nuko ari radio irikiraharanira ihinduka mu gihugu
Icyo nohera ko n'ugukeza iradio haguruka ndayiforiza isaba ko rugiza kongera nakeza nabayishinze kuko mu gihe leta y'Kenya dufise mu gihugu cacu igerageza uburyo bwose kugira ngo izivye abo bose batavuga ururimi rwayo birahimbaye kubona hari abarundi abafise kubyukuri ishaka ryo kwanka ko ijwi ritavuganwa na leta zimangana mu gihugu cacu rero turabakeje cyane kuvyerekeye ibiganiro kuvyukuri nta kintu tugaya kuvyo kubiganiro vya radio haguruka turabishima cyane kandi icyo tuyikundira cyane nuko ari radio iganira n'abarundi ikabibutsa igikorwa bajejwe ko badashobora kuguma bareza amaboko basinziriye mu gihe igihugu cyabo kiko kirazimangana kiko kirafata inzira y'intambara rero kuvyukuri turagishimira radio haguruka kandi tukanashima yuko iha ijambo abantu bose abakuru n'abato b'abanyepolitike n'abatari abanyepolitike ibi n'ukuri n'ibintu byo kwishimira icyo gusa twovuga nuko byari bibereye yuko ibiganiro by'iradihaguruka bishobora kuvugwa no mu rurimi rw'Ifaransa mbere binashobotse bikaja no mu rurimi rw'Igiswahili burya hariho abarundi benshi batavuga ikirundi hariho abarundi benshi baba abaronse ubwenegihugu batavukiye mu Burundi baba abarundi bavukiye hanze reka mbere n'abaho mu Burundi hariho abarundi batumva ururimi rw'Ikirundi rero byo byiza ibiganiro by'iradihaguruka bishoboye kuja mu ndimi zindi harimo Ikirundi harimo Igifaransa n'Igiswahili hanyuma mbere binabaye ngombwa bikanakwizwa cyane ntihaba amakuru gusa hakaba n'ibindi biganiro byinshi bivuga ubuzima bw'igihugu ku by'ukuri byo byiza kuko iyi radio umuntu agerageje kuyumviriza arabona yuko ari radio ifite akazoza gakomeye kazoza keza kandi abarundi ku by'ukuri bakunda abashigikiye bumviriza cyane isiguro yuko kugwiza ibiganiro vyonezera abantu benshi ikindi umuntu yovuga nibyo twifuriza amaradio yose akorera mu buhinga bwa none kubera ingorane igihugu cacu kirimwo nuko bishobotse yozotahuka akorera mu gihugu kegera abarundi gasamiranira ku maradio ntigume ikorera ku buhinga ngurukana bumenyi rero tubikesha ihinduka mu gihugu cacu wanashaka radio haguruka biraboneka yuko iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo byohinduka ribe ninacyo gituma tuyikeza tukavyukuri tugakeza n'indongozi zayo tukazisaba yuko ibi bikorwa byobandanya nibyo hariho amageragezwa ahura abaradio akorera mu buhinga ngurukana bumenyi no mu buhungiro ahura nayo n'abanyamakuru bayo bahura nayo ariko ku by'ukuri amageragezwa ntazo babuze kubandanya basohora ijwi ry'abanyagihugu bavugira abanyagihugu bahijamba abanyagihugu bongera bavuga ibintu uko bimeze mu gihugu cacu kuko ku by'ukuri icyo umuntu yovuga abarundi bungukiye kuri aya maradiyo akakorera ku buhinga ngurukana bumenyi mu buhungiro ni uko yashoboye kubwira abarundi ukuri kuko nibihugu ibintu bimeze mu gihugu guhijamba barundi mu gihe leta yo yavuga iti ururimi gose utavuga ibya CNDD-FDD ne ruzimangane ibyo ni ibintu byo kwishimira kandi turifuza yuko iradiyo ihaguruka n'ayandi maradiyo yose mbere banashaka gukorera mu bwungiro kuhinduka na bumenyi atode bukirwa n'amakume n'amakuningorane bahura nazo ahubwo botera abaje imbere kugira ngo ijwi ry'abarundi rikandanye risambirana abarundi bamenye bagume baronka aho bavukira bongera banamenye n'ukuri kubera mu gihugu cyabo
eka no mu runani rw'imigambwe n'abanyepolitike bahurikiye mu runani Safor Arusha barakeza radio Hagoroka Frederic bamvuga inyumvira arurongoye amenyesha ko ibiganiro bya radio Hagoroka bishitura abanyagihugu kugira bahaguruke bagwanire demokrasi mu Burundi abanyagihugu baheze batwagwe uko babishaka
murakoze n'ukumbaza iki kibazo kijanye na radio Hagoroka radio Hagoroka iramaze imyaka ibira cyane ishasha mu bisanzwe ariko iragira ibiganiro uwumva ko mu byukuri bishitura abanyagihugu radio Hagoroka yaje haheze imyaka 2-3 mu Burundi habaye ibintu bitari bwa kaboneke aha barundi bahaguruka bakanka ingingo umukuru w'igihugu afashe ku nguvu kuko yitwa umukuru w'igihugu kuko avuga ati intwaro yanje ni ya gisirikare akireka rero ndashobora gutwaza igikenye hanyuma abarundi nkabahatira kuvyo nipfuza ku nguvu ariko abarundi baravuga bati wa ntibishoboka no kuvuga iyo radio Hagoroka rero yaje isa nibandanya ako kamo barundi Hagoroka kubera ko mu ntwaro za demokrasi urabona ko umurundi yabwiriza kuba afite ijambo ariko izi ntwaro zitera demokrasi ari ntwaro z'agahotoro nta jambo abanyagihugu bashobora kuronka bazobabwira ko abantu bashobora kugira imyerekano atankurikizi banezerewe bashavuye ariko uzosanga abari kurabwira mwe niyo myerekano ndi wa mugambo umwe gusa iyindi migambwe ntikibaho nta n'ijambo gifise nubwo bahaye nayo ijambo ni wabundi nyine uvugira mu kwaha kwa wa wundi mukuru dukasanga rero iyo demokrasi ni ya karimi siyo mu bikorwa rero radio Hagoroka no guhagurutsa barundi bakumva ko itwagwa neza ryabo rizobavako itwagwa nabi ryabo rizobavako kandi urumva rero no gutora mu gutora rero no guhaguruka bagatsinda ubwoba bakumva ko umuntu buryaremewe gupfa ariko yiri umurapfo zirukuri muri benshi hako uhaguruka wenyene ugasanga urapfuye hagurutse abarundi bose banezerwa n'uko ibintu bihinduka bahagurukire rimwe ubutegetsi buzogira ubwoba kandi muzobananya mwene iyo ngendo cyo gituma rero mvuga nti ndashimira iyo radio Hagoroka kubera ko yaje hageze kandi tegera neza ibihe abarundi barimwo turi mu mayira abiri canke turabandanya kagirira mu nzira y'umugambo umwe tugende twitune butondere tube bandi yo bwana dukomera amashuri dukubita wutwica wutwicisha inzara wutwiba canke tuvuge tuti ibi twebwe turahagurutsirwa n'iriteka ryacu nk'abantu hanyuma duheze turondere hamwe abadutwara batwitwararika hakubaranya dutwagwa n'abantu baza badusuzugura bakaducura ufuri na buhoro ngo nuko bafise igisirikare ngo nuko bafise ibintu biriya rero harageze ko abarundi bategera iryo jambo
abumviriza radio Hagoroka Frederic bamvuga inyumvira abasaba kubandanya bayumvireza no kurondera n'abandi kugira bumvirize radio Hagoroka kuko ivugirwamwo ibintu biryoshe cyane 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 ugwaruka rumaze gutegera ko igihugu kidakwiye kugenda kagirire ruheze ruhaguruke rubogore igihugu
igibazo cha kabiri mwambaje ati nababumbiriza radio Hagoroka mu basabiki tubasaba kubandanya tubasaba kurondera nabandi kuryango mu byukuri abarundi bose bijukire kumviriza iyo radio kuko irimwe byumviro biryoshe nibaza ko byogirira kamaro abarundi benshi ico ndibwongere ko nuko radio haguruka ubona ko ari radio ivugwa muvugirwamo ugwaruka abgwaruka nibo nibo bari benshi mu gihugu igihe bose bazotegera kugihugu cyabo kirimo kiragenda kagirire bagahaguruka bazaheza bakibogore murakoze
amakuru twabateguriye naharangiriye akaba yarashimikiye ku ngingo imwe gusa aho radio haguruka iriko ihimbaza isabukuru igira kabere itanguye ibikorwa byayo tukaba dukengurukiye mwebwe mwese mukunda ibiganiro bya radio haguruka abayifata mu mugongo bose abayiterera ivyiyumviro abayamakuru hamwe n'abamenyesha makuru bayo na Jisrene Manirakiza yatumye muri kano kanya gaheze amajwi abashikira turamukengurukiye turabikebanuye twebwe twariko tubashikiriza aya makuru jewe dondo Dieu mbazo mutima
na Janete Kamikazi
musigara mahoro na Gahwane na Hubota
mbe ya mana ya masokuru ya kie kujatawara kuhishure ya masengesho ya ashu zimana na yo atiunga kurio kuko na wari
Haguruke Abarundi haguruka ni radio ikangurira Abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka.